Well, this is a very sad experience, I must say. As you could see, that we had to abandon the ex-committee, the executive council committee, to come and attend to this and witness it ourselves firsthand. In the main, I would say it's a very, very, very sad experience that we are seeing here. One thing that we may think that perhaps it could have been avoided, perhaps it could not be avoided. We hope all the processes shall be followed, all details shall be meticulously pursued until we find the root cause of this problem. Because really, we want to see it repeated or repeating itself. As for the families of those brothers who left us, who passed on, one would want to send a message of sincere condolences for the community. We want to say to them that please bear with the provincial government, because it's an accident. You may not know what happened. Let's give the law enforcement officers and those authorities that are required to do so. Let's give them a chance and hear what the root cause of this problem is. But all in all, we want to say, kindly receive our sincere and heartfelt condolences for the lost one. Your grief is our grief. Re kwa bohloko wa kudu jwa le ka mmusho wa province ge re gahlana re re ge re tsoga misong ya lekgono re tsogela godimo ga taba tša bohloko tša go swana le tsona tše re tsogetšeng godimo ga tsona. Re rata gore go ba malapa a ba ba rešileng batho ba tlhokofetšago fa le bao ba lego ba gobetšeng ba leng dintong ka dipetlela. Re rata gore go lena re go motšegang mahloko go lena le tsebeng gore a le nnoši le rena taba tše di tloga di re kwešitše bohloko ka kudu. Re tshepa gore mo modulong ntlha le thito ya taba re tla e hwetša ge ntsho go ya kwa pele fa gone jale a re no tšeang gore ke kotsi e direla e hlagela mang kapa mang. Jale ka mmušo wa province gape re feditše e le gore ke tabe e leng gore re tshwantse gore re tloga re tsogela ka masa re kitimela gore re fihle re kgone go kwa gore e ka ba bothata bo tlhaga kae bo tswa kae bo iwa kae re ka thuša kae. Re tla no fela re thuša go bao ba re šeileng re tla fela re thuša go bao ba lego mahlokong a dintho kwa dipetlele. Ga re bone o kare re ka fela re tlogetse se seng morago ka go e tla tabeng tša go thuša bao ba nyaka go thuša ka taba tšetše bolwetse.
I suppose everybody is sorted now.
Thank you very much.